Hello, hello, Felady Trans Lovies. I'm your girl Felady, bringing you your hottest, hottest news. So if you're new in this channel, don't forget to subscribe, hit the like button, and also leave a comment below. Usuhlehlela umcimbi kaJazz obulindelwe ngabovu. Ukubheduka kwegciwane corona sekuholele ekutheni isilomo somsakazi wokhozi FM ukhathide iJazz ngobe sehlihlise umcimbi wokwembesa ingoduso yaso usibonge impilo Pepi Sikhosana. Umcimbi obubhekwe ngabovu bekulindeleke ukuthi ubokubo kwasibonga impilo eLamb Hill eMnambithi ngempelasonto kaMarch 28. Izimemo zomcimbi kuthiwa bese sivele eziphumile ezihlotsheni nabangani bezithandani zombili. Ethinta uTshatha uthe bakhulumile bewumndeni wakwaNgobe nowakwaSikhosana babese benquma ukuthi umcimbi uhlehliswe. Sesixoxile nabantu ebesibaqashile ukuthi basilekelele ukwenza umcimbi ube yimpumelelo ngoba bese kukhokhiwe zonke izinto. Ngenxa yesimo salolu bhubhane akukho esingakwenza, kusho yena uTshatha. Uthe izimenywa bese bezithumelelile umyalezo ozazisayo ngokuhlehlisa komcimbi wabo. UTshatha uthe esethumela umyalezo ube esethumela umyalezo othunyelwe izimemo obuchaza ngokuhlehla komcimbi. Umyalezo ubuxolisa kwabekade besebezilungiselela ukuhambela lo mcimbi. Ukubeke kwacaca ukuthi umndeni wakwaNgobe nowakwaSikhosana unqume ukuhlehlisa umcimbi ukuthobela umyalelo kamengameli uCyril Ramaphosa wokuthi akufanele kube nomcimbi ozohlanganisa ndawonye abantu abangaphezu kuka-100. Uthe ngokwazi ukuthi umcimbi ubuzohanjelwa yinqwaba yabantu baqoke ukubeka ukuphepha kwabo phambili. Ngokomyalezo lesi bekungesona isinqumo esilula ukuhlehlisa umcimbi, kodwa emndeni ethinteka yibi phoqwa isimo. Kuthiwa-ke abantu bazokwazisa ukuthi umcimbi uzophinde ube khona nini. So guys, thank you for watching this video. I'm out till next time. Please don't forget to subscribe.